duniya san jirgirma ne yo dan jagora hikimar Allah.